Njengenxalenye yonyanzeliso lomthetho, umkomishinala wamapolisa esithili saseGoli uMajor Njengele Max Masha ukhokhele iphulo lamapolisa e-Operation Shanela eSandton kwangoko namhlanje. Eli phulo liqoka ukuvala kwendlela, ukugqoqwa kwakunye nokuhlola kokuthotyelwa kwemimiselo kwiindawo zentselo. Okanti ke balishumi elinanye bebonke abantu abathe babanjelwa ulwaphulo-mthetho olwahlukeneyo kwiindawo ngeendawo zaseSandton namhlanje phantsi kweli phulo le-Operation Shanela.
We are also here in this space to do our routine compliance checkups, you know, just to ensure that especially the liquor outlets that operate within the law, you would know that their permits or their license need to be renewed every year, even if they do have. So that's why we are in this space currently at the moment. Over and above doing visibility, we are also checking compliance in this space.